ayadom na se yesu wa ma eye ya woda we anopa 9 o'clock asofo mpanimfo obedi machi na yakoma gusumfie ho na woma jina mu amanyame atumi ayadwuma na woma yabosom ne nyina aba begu abonten na amanyankopon adom ene ni susuye ene nanyi monyam atimi adade enu ti ana me fremo na mi wiensu ana me sanso ada enipa bebre asofo e bom paye ma me enipa bi a wo mu jina mu ma me awa bra bible ma yeti ase se na etwa se bibi esi na emom no na wo se enye judas enti de koso wa bonte de enipa kafa me hunyina no muma ye mom no ye fasi da ma yesu kristo esa so wo no pe ne pe ene be ya wo nye ni pa pe na emom ma ye nya hwe ye na wa nye judas ama wo bi ashebre esa se bible se hunti nua no de ebeba na emom hwe ye na anam so na de nam ne so a ebeba no onue enti onu adofo ene wo hu me a eye evangelist patricia odro Cranton a urade asesa medin meda osofo ma me pep donko meda na se bebre sade mpae bomu ni bibia mu na konchi mu na ode agira machi ama nema behu mi kro ne mema me san so daye me ame lawyer sakese omu gira machi nyakopon shiro mu bebre me san so daye me ame sofo pani pastor joseph chira wane ne wife mama abigail eye trusted well ministries for mpanimfoɔ ne adɔfoɔ mokɔda nwura mu ɛsu gu kristo so sɛ ɔmohu ɛyɛ me memɔbɔ mesan so da yɛmea me kunu pastor eric oduro Cranton atete a wafa mu mpo a yɛdi no sɛ sɔfoɔ a walekɔmfoɔ na nnɛ nyankopɔn adom nyamekopɔn sɛnkyerɛ ne ada adi na nnɛ meba bɛtae me kunu akyi na watimi ama ne nyankopɔn adwuma na ɔfrɛ no no atimi adi mu amankrado medana se bebre abroche no wo mpaye the first time ni amankrado kasaye wose nana de ntia maben wo ne se ada me sori a mete se nana agrada afa bible ene amai who dreams are coming true oso fuma me pep donko who dreams are coming true meda obi ase awrade aye bi meda obi bi ase mo amu jina maame adofo obi bia mpanimfo bebere onyankopon enhyira mu nyina me workers enipa omo anyim yama esansa yase osuno tofo mu a obi aka ne ope but ne nyina mu no eya urade ne ma ho kwan bible says ono ama ho kwan a onipa bia ni tumi wone maso enti ade bia besi wa brabo mu bia no mimi gidi a menim wo kristo mu sei eya urade ena ama ho kwan me do bi bia se Conquer empire for. Many a bema BJ, many a bema prince, a man cradle, or so for mammy pep donko. Me ami workers, me manager, Enoch, Munina, many a bema Peter, when you mean shrub, baby, our water, Peter Noche, when you mean yoke, see, me fancy funina, me damasse, animal pie boy, and a bimuse yeni dee, a bimuse intimina, me damasse, but mumma money, sir, be and see ya, be soon to me. Mesdames.